Diamond ni mkali sana. Simba simtwagi usimba. Hakuna mtu yaka.
Jesus is Lord!
What you think?